Abari ngaha banyumva babifise bagende bate kuko ntacho bimaze nagira ngo bigukingira gupfa nimba bitagukingira gupfa yo gukingira iki ko na uzopfa ishambere nagira ndabasabe mubandanye mutekanye ntanzu iri kiraja kumugara ubwa kabiri kizire kiziririzwe kwihora ibi rero ntibitusire kutugarukana